only football can make you feel like this.
msonga ati ane na retoure tu sikabe amka milioni ngapi.
Stade leo imeja kuzidia machi yane.
Thank you. Rouge. Rouge.
Cosa na cartão em Guiné. Thank you. Ah,
Thank you.
joke, bro.
Pourquoi
Lakini kwa ni Thierry. Thierry ashakula hapa ndio alitia ndani. Jamaa kwa mchezo. Hapo anaanza kupiga bao na
fire ni nani huyu
alele hapo
mwanafama kosa nani huyu huyu huyu
ndio
ile kwa piga alikuwa hakuna mtu kona msumbua ana haraka ya nini ndio baba wazungu wao ni wako feki
anapiga goli nzuri sana
wazungu wao ni nini feki
analia sasa hapo
tira taxa. Thank you.
nkagira ma Papa Santos.
Papa Santos muhejeje kuronka amahigwe ayo kuba mutahukanye insinzi ayo kuri uno munsi kugira ngo mugere mu gice cya nyuma aricyo finale mbega muyumva gute
akamyemwe twaba dufise na confise no bivuga rwose ko twaba turaryohewe rwose ku buryo tubona dukubise umuntu twavuga umugwi twavuga yuko tutari twatsinze n'umunsi wa rimwe tukaba twakinye igice kigira kabiri cyane aricyo cya nyuma ubwa mbere tukaba twamukubise kimwe ubu nawo akaba ashoboye kudutsinda ibitsindo bibiri hanyuma tugashobora gukubitamo igitsindo kimwe kiduha uburenganzira bwo kurengana ana ni n'umunezero udasanzwe na confise no bivuga hejuru y'umunezero
n'umugwi wa Flambeau de Sante barose uburenganzira bwo kuzoca bahura n'umugwi wa Bumamuru cyangwa Vitaro hagati yabo umugwi umwe warenganye mbega mugiye kubandanya ku ruhande rw'abafana mugiye kubandanya mwitegura
gute ku ruhande rw'abafana ntayeka imyiteguro ibandanya imyiteguro uretse gusa yuko tuzobandanya dusaba imana ibandanye tujya imbere nk'uko yari isanzwe itujya imbere mungu mbere sisi nyuma
tugushimire cyane
murakoze
Yeah.